1 2 3 1 2 3 1 2 3 4 1 1 2 1 2 3 1 2 3 4 1 1 2 1 2 3 1 2 3 4 1 1 2 1 2 3 1 2 3 4 1 1 2 1 2 1 1 2 3 1 2 1 1 2 1 2 1 2 1 1 2 1 2 1 2 1 1 2 1 2 1 2 1 1 2 1 2 1 2 1 1 2 1 2 1 1 2 1 1 2 1 2 1 2 1 1 2 1 1 2 1 2 1 1 2 1 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 Check number 3. Yeah. 2.32. Yeah. 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 Yeah.